Africa is a very good shape. Shape, shape. Africa is a very good women, gentlemen. Africa is a very good women, gentlemen. Africa is a very good.
Minalia Mungu kwa sauti ya muziki ya Afrika. Hata leo kesho kesho kuta tucheze ngoma ya Afrika.